Ok, e qui ti corri il mancino, hai un ragazzo di quelli. E se tu sai che la vita è di io ne sto a cui vuole. E ti corri il cryptocurrency, il digital currency. Di mani e voleva la un computer, non lo guardo, di banale, di sana, questo là. Ma chi ti ripresenta, il mani è una bella, questo là. Ma qui a quasi che per un fruttivo di mani è una bella. Ma il Bitcoin is a global currency, di mani che ha la bomba. Il mani è un bel esempio, il mani è un bel esempio, il mani è un bel. So, abantu bafunde izo ma computer bazo bakwazi ukuthi manje. Abantu ke base kwini nani ngena ngena le Bitcoin. I Bitcoin isumulo wani ngo 2009 so yani. Ibani i less than 50 cent people get sell 40 cent. I zinto ba bika i imali ingaphansi 50 cent yani i. Namhlanje i Bitcoin iza ngale 14,000. Awucabanga umuntu umuntu owazi ama-bitcoins mhlawumbe 100,000 noma ngo-100 rand namhlanje kunamalini ngoba ngaleso sikhathi iyabiza o-40 rand leto-40 obala 50 cent nobani no-20 cent. So yona ndlela le ngokwezimali yona ndlela ngokwezimali ku-bitcoin uyayitheka i-bitcoin mangishibile ebese uyayibeka. Uma uyibeka izonyuka yini ivelu yayo ngathi ivelu yakho ukuthi imali yasingakanani usikhuphukuyakezi then ebese uyayidayisa uma sikhuphukile ngathi uyayidayisa usuthule emalini ebese uyahlala masibili hlala ungayitheni kwesabezi ngesikhathi yeshe bese uyayithenga futhi abezi ube nayo emaningi uwayeke emaningi ahlala ngesikhathi inyuka ivelu yayo iya phezulu ukuze ubone sekungena imali osebenzi 10,000 sekuyayidayisa kuyidayisa that's how money is made, by the way. Imali is a job for everybody to do that. If Bitcoin is a triple M, who is a ED, who is a Bitcoin? We can't have a Bitcoin triple M, more than a dollar of water, hydrogen, and pay your order. There is financial freedom. What is financial freedom? If financial freedom is love, when ukwazi ukuyifathela imali yakho unegama emalini yakho ukwazi uba muntu ungabekho muntu uzobuza imbuzo nomuntu ufanele ukuthi u-akhawunte kuyena la kwathukema u-akhawunti muntu imali yakho uyithola iza kuwe wena efunayo ushe nefuna ukuthi uze kuwe la kwa-bitcoin imali yakho awukho muntu oshala umthetho ngakho uwena oshala umthetho awuhambi bank awuhambi kumathi ngathi ngaxhasi kwenye ku-bitcoin ngiyangenza ayishaka injani i-tax free. Niyazi uhulumeni imali esesinazo uyafuna ubani u-14% angethi ma-bitcoin is tax free asitashaki lutho. I-bitcoin is convenient. Uma ngithi convenient i-bitcoin is fast. Uma ngitransfer i-bitcoin namhlanje uma ngithi i-bitcoin yami khona ufunde ngifanele ukufakela imali same time i-bitcoin sikuwena kanti uma ngabe kwi-bank transfer I-Bitcoin is convenient. I-Bitcoin uyakwazi ukukhokha usekhaya ngey'nkokhelo zakho, uvule ibhenki bese uyakhokha ama-$2,000, ukhokhe kalula. I-Bitcoin injani, ayinamashantshi sanjani aphansi. Kwabazakho nje i-Bitcoin, i-product zakho, bathi sikhokha mahhala namanje. Uma sikhokha, sikhokha mahhala. Ngizokwazi. Kanti ibhenki uzothola mahhala. Yonke into ekhokhayo injani, iyashaya. So, i-Bitcoin ikhe lapho. I-Bitcoin at the same time, i-Bitcoin, angishoyo ngibe kanje, uma ngathiwa uphiyesha i-Bitcoin, you get 50% on what you earn, and i-Bitcoin is growing at the same time. Yayithi ndaba, chaza ukuthi wena uma ngoba ufaka 20,000, wa, i-Bitcoin yami i 40,000, angisho njalo. For 20,000 mark, kuzokuba ngoba, ngo 10,000 angethe, i-benefit ngenyanga, ngoba kanje, uzolisa 10,000 ngaphezulu. Ngokuba bathunga u-M. Ebese i-Bitcoin bese ikhulu ngo-5,000 ngenyanga. Angisho njalo. Ngoba sokuyelela, ngo-50,000. Ngenxa yokuthi i-Bitcoin ivela njalo enyukile. So, bathi bathunga u-M, sizokwenza imali asenze ngoba sishaye ngapha siyatrade ngapha ku-Bitcoin ngapha sisenzenjani siyadonate ngapha kubantu ba-Children. So iwona amathuba esinikwa wona ba-Children. So i-Bitcoin ihlole imali ngaphela, imali esebenza kumhlaba wonke, imali esebenza ku-internet, nekhadi lakhona likhona uma ufuna sikwenze siyakwenzela. Uma ungafuna ikhadi siyakwazi ukuyidayisa lapho kusystem, si-convert ngamarandi isiye ngama-Bitcoin.
Yizo lati ngihlobo
so i-Bitcoin imali entsha ezagcina isebenza, akukho ukuyibalekela. The quicker the best is what the quicker the better is. Usheshe uyibambe lokho kuzokusiza ngoba kwayothi abakuqala bezama bayayifunda nokuthi uyifundile ukuthi abathukuleyo ushikembe sikaleyo financial opportunity fonesiyazi ne-Bitcoin. I-Bitcoin is here to stay and wonke umhlaba usebenzisa wona etshale kuphingeleyo ejaphazi besebenzisa yena all part of ukufundela elinye e-China i-trade yakho yonke indawo ku-China e-USA igijima yonke indawo. So i-Bitcoin is here to stay. So uthiukalunge ukuthi-ke ngoba i-ideology yami i-social freedom i-ideology ye-Bitcoin i-social freedom asibambisane ubeweekhona asenzenza abantu yani bathole i-financial freedom zwalakae. So uma-ke upiesha bakwa-Children upiesha ka-Bitcoin sengashintsha manje upiesha bakwa-Children ye-Bitcoin wena unikeza wona ngaphandle ku-South Africa mjeza we-Bitcoin xhumanisa amazwe ahlukwena akufani mina uma kwenze ngamarandi. Umarandi abantu base-South Africa bowu-10 ukhaza umlamba asho ukuthi si-South Africa izokuyimi i-request yakho yani i-get-ten kokuthatha uma umuntu ongasefakeleni imali. But uma ama-Bitcoins ukuthi ufake i-get-ten begxonolwa sikhathi same time ngoba abantu baningi kwena bakuhlaba amajikelele kuyiregexxona ngawo namazwe omhlaba okunye-ke ama-old math lasikhuluma ngawo le mali endala kakhulu system uma shintsha sonke si-Bitcoin yilalo shintsha kube khona-keli imali engaphakathi kusystem ngenxa yokuthi sokusystem Bitcoin ubalaizabangaphanye zizabangaphanye bafakele imali endala uma sonke abakhambe sekube sisashikela abayeni abakwi-Bitcoin ezolayo uba uma ngamalayo ukuthena South Africa kuphela kodwa uma ngama-Bitcoin zobewale ngaphandle ezolayo. So we promote Bitcoin kwezisifuza bonke ngale Bitcoin kule team nje wonke umuntu uphiyesha kakusha sibhishela ngalo nge-Bitcoin asisebenzi nabayani namarandi ezolayo. Wena wenzanjani-ke ophiyeshi ungakho ufuna ukufuna uphiyeshe nengani nge-Bitcoin zinika-akhawunti uzohambe zinjani ukuthi uzozihlala yona ema-Bitcoin imali yakho ayifihlala kwi-akhawunti e-Bitcoin bese siyashintsha lamarandi sithenge ngawo amarandi sithenge i-Bitcoin sengama-Bitcoin sizokwazi ukubhokela yena i-order lakho asikwazi ukubhokela i-order ingamarandi siyayishintsha kwi-akhawunti yakho nakwi-Bitcoin program njengamabhizinisi akubani u-Artcom Trade asikwazi ukusho ukumvesa u-Artcom Trade ngoba injani i-network ayisebenzi ngabe siyamvesa ezokala nabo. Ngalindaba yami ma-Bitcoin bakwenu injani just i-introductory phase ngiya-introducer ngiyazi ukuthi i-Bitcoin iqala kade ngabaqala ngokuqala bafundisa. So wena-ke kanyeqala u-Bitcoin. So sonke-ke bakwethu siya-encourage ukuthi ufuna ufake imali ufuna ukudlala ba-Children enze ngani ma-Bitcoin.